si mwanadamu zangaye Anizake, nizake kweli Na mina, nimemona Akisema ndiye, hakuna wakumpinga Akikubariki, hakuna
Central Africa. We'll be right back.